kwangu makulu ikhuliswa indwakazi enhle mama kamama tata ndilazi igama lakhe zange afike naxa sasifihla mama ingokabani ingowaphi anokuzibuza Intlungu yelikhephazana ndilibiza umama ndilibiza umkhulu ndilibiza utata indenzela yonke into umthandazo walo ukundibona ndiphumelela ukundibona ndiphumelela
Oh. wahambe telzo buya wakweli nwelo ntaga wachona kweza intaba chilo chilo jenge nyoni ndia chiloza wapeli nyanga wachona malanga nechomi zami zitu ndenzi spanga nasela lini tetwa ngange zindaba chilo chilo jenge nyoni ndia chiloza mama ningwete kausize mama tata ningwete kausize tata intlungu zothando yazi kubuhlungu uthanda umuntu nama nizenzi elumsize mama mama ningwete kausize mama tata ningwete kausize tata intlungu zothando yazi kubuhlungu uthanda umuntu nama nizenzi elumsize mama.
Nandi diniwe do isiwe om dimgile ha nandasi ubandiza kuthina
mizamo yam uhlulekile. Wena, 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 wena.
Oh, my dear. say you.